four. Oh, baby, be a oh, heavy free. Mediane a suman back up. Or a 4 minutes of four. Oh, sorry, be emu. Name, maybe I can't quite just in the actual. Sir Uti, Ewa, come up, Pemua. What do you come up, Paddy? That's all the Adrian Paddy, a pebble. My men from my brother Boyan Fatom. Na minim Christ, Christo, na minim. Oh, ain't he? Na ma brabo no ai bibie ho ene me sole ana me na nuru so me ko ha na me ko ha na me ko ha na enhira nka obo ade no se me ko sie oba bi oba na nyame somfo ko asore ena mimi so mpo e man ko oba na ja asore ko because so ko asore na me bu ofu ko asore bi ya na me bu ofu oba bi ya metimi akasa saa na one day pe and oba na to bi bi fi asore dem no de bre me se nana wodwuma sama aye basa nyina no e bi bi ntira e na mo wodwuma sama aye basa enti unim bi bi ji sa die wi yusu na hwa die se nyankopon mi kwan ma wa to ba mbo kra de me bufu ma meka che ne se hwe ye ni sika e de to aduane adi wonye sika akwa koto aduru se mi yusu na be ma dwuma sama aye na aduru mi yusu se mi yusu na sama dwuma sama aye ya me no mi yemi enti odofo mi yusu ade ne within 1 week and your frame, you man. Ain't me June Hua, man, Tiasi, Ningin Ampuno, yes, and I'm in fame, I mean. But enne, maybe who Christum, maybe who Christum, maybe who Brad Diano, said you were the baby piano, and on the Emediano. Hey, me cast any the animal, yam say. And ne me dinner hay. Ya cast a young qua, bit me up. Ya cast ye mra, bit me up. So what yas, ye cast ye in ya, me, bit me. Ain't you woo? Wow, Grenno. Wa wo kwa adwuma ne yeye no wa wo pesika etu anamo no na nko busum ho busum no oni mu obia busum no ono ana ewurade ensuo no ono ana ewurade ba bia wo bekwa akopa mu ano hunu se kristo nko a ene betimi ama na yeye se wo kọ ba bi akwakopa mu a na se wo mfiri nyame a like adene kwa ngo enye yeye enti enne nyankopon e do pa sew nsem na emum preko ba bia enkwaje wo men prenko ba bia no meho nyankopon aka akire wo se boni fafiri ni de wo de be friwu na emum ho aso twen ni de wo ye dai kura wo nsem ka wo yi nyin se bua kai se obetimi de achew da puppet so sere boni fache wo de be chew na enso ho aso twen ni de wo ye dai a obeji ansa na wo heaven menua tutu anam ho ni ye Hunu Kristo, ma Kristo nyɛ wabrabɔ, ɛne wo nkwagye, ɛno nko ana bɛboa wo. Ɛdi ne yɛ baako pɛ, me sɛ yɛ frɛ me na na asuma. Wokɔ TikTok a, asuma TV, at asuma TV. Wobɛnya nsɛm bebree atie a ɛfa Kristo mu. Ɛnɛ mede mbɛsi a mede me mabrabɔ ɛyɛ mfato ho. Ne da foforɔ mede Kristo abrabɔ ɛbɛyɛ mfato ho akyerɛ. Ɛnti wo nam wi ase afa Kristo, fa ne yɛ wo maame, fa ne yɛ wo papa, fa ne yɛ wo nkwagye, fa ne yɛ wo kwan, na fa ne yɛ wo kanea. Never boil. It will be the answer.